Nyakula magajuang ma en chenro mar laktar ne giduoko ka kungewa ka pile en chenro mar laktar ne giduoko wakelo ni chenro eko mopogore opogore e nyakalondo ka eri kata ko kamano ero chenro eko chenro mar wakelo ni achiel ka achiel kokalo YouTube marwa mar laktar ne giduoko ani luonga ni MC Ajomeja wan tika achiel kod
Leni laktar Leni Laktar Leni Mark Ogonda.
Laktar Leni Mark Ogonda.
Yes.
Kawuono ni eri wachopo kae mondo wawuoye weche mopogore opogore.
Yes.
Mokwongo mondo wawuoye en kotenore koda ka weche eki mag tiyo koda ka yedhe.
Yes.
In kaka laktar mosomo yedhe.
Yes.
Ere yo mwanyalo tiyo godo e tiyo koda ka yedhe. Yedhe. Mokwongo, yedhe gi kiyudo ka ji tiyo godo e yo mopogore opogore.
Yes.
To kata kamano kawuono, wadwa mondo wambeke wi tich ma bende itiyo godo koda ka yedhe, uso magi koda ka tije ma bende ji tiyo godo oko kacha gi yedhe.
Yeah.
Aparo ni irwako mana.
Arwako mana ahinya. Mm-hmm. Kendo anyalo paro ka na kane wan kodi to niwacho ni idwa mondo wawuoye gimiluongo ni tiyo gi yath e yo maber.
Mm-hmm.
Kata gi gima dho kisungu luongo ni rational use of drugs.
Yes.
Yes.
Ikoni rational use of drugs.
Yes, tiyo gi yath e yo maber.
Okay, ere kaka inyalo ti gi yath e yo maber moka fweny ni tiyo gi yath e yo mora mora marach?
Erokamano ahinya. Mokwongo, gima wacho ni yath gin chemicals.
Mm-hmm.
To kendo yath wan gi jolony kata laktar monego bed ni ndiko ni yath.
Mm-hmm.
To tiyo gi yath maber, seche moko iyudo kaka wan jolony, wan kaka analony e weche mag yath.
Mm-hmm.
Koro iyudo ka seche moko ng'ato kata e osiptal kacha wan gi jok miluongo ni clinical officers, wan gi jok miluongo ni nurses.
Mm-hmm.
ma bende watiyo godo kata kanyakla, wan gi medical doctors, wan gi specialists.
Mm-hmm.
Tiyudo ka antija an kama ayudra en kama iluongo ni
pharmacy.
Koro ing'e ni pharmacy gima pharmacy en kacha, en kar yath kacha.
Mm-hmm.
mondo ong'i ni yath oti godo e yo maber.
Yes.
Maka laktar ondiko yath kata ng'ato ondiko yath to yath ochopo na pharmacy kacha, an emonego bed ni abedo gimiluongo ni final say kata an manyalo wacho wach mogik e prescription no kaluwore kaka ondike. Ang'o miyo wacho kamano? Nikech seche ma gigi timore, seche
yes.
moko laktar nyalo ndiko ni prescription kata onyalo ndiko ni yath.
Mm-hmm.
To nitiere seche moko gik miluongo ni drug interaction, kaka yedhe tiyo, kata ka yedhe nyalo chandruok ma yath nyalo kelo e dendi. Seche moko ng'ato be nigi allergies, seche moko ma reaction monyalo bedo godo. Koro kochopo e pharmacy kacha, to kanye monego bed ni timore nade? Ni ing'iyo gi e kendo itimo gi e yo maber.
Yes.
Kendo kumoro ka be adwa wacho, nitiere kata kaka koro wan jok ma nigi ute yath oko.
Mm-hmm.
Bende kanye ma kendo koro kanye ma chandruok nitiere ahinya.
Mm-hmm.
Ibiro yudo kama ni osiptal cha, seche moko prescription no ni anya bedo mana gi chandruok matin but ng'eny gi inyoga bet maber. Koro seche ma wuoyi gi miluongo ni rational medication use.
Mm-hmm.
En tiende ni tiyo gi yath e yo maber. To tiyo gi yath e yo maber onyiso nang'o? Tiyo gi yath e yo maber onyiso ni laktar miyi yath kaluwore gi tuo ma in godo kata gimiluongo ni clinical needs, kendo omiyi godo e kiwango mowinjore miwacho ni in the right dosage, kendo in the right dosage kata kaka onego bed ni ng'ato tiyo kode.
Mm.
Kiwango mowinjore.
Mm.
Kendo ber ko omiyi godo e ndalo ma onego bed ni tiye kode kata
yes.
odiochieng' ma onego bed ni timre nade
ni
tiye kode. Kendo bende nyaka omiyi godo kaluwore gi seche moko bende wacho ni rational medication use, seche moko bende pesa bende involve. Onego bed ni ok obed yath ma expensive but obedo yath malingana gi tuo ma ng'ato nigodo no. Koro aparo ni kanyo kama nyaka wa emphasize ahinya. Gima adwa wacho mokwongo ni tiyo gi yath e yo maber manyiso ni imiyi yath kaluwore gi tuo ma in godo, kendo imiyi yath e kiwango mowinjore, kendo onego bed ni tiyo kode e namba mar odiochienge mowinjore ma daktari ondikoni monego bed ni tiye kode.
Okay, daktari.
Yes.
Iparo nade? Komiya yath, samoro miya yath mar kawo ndalo 30, onego bed ni amuonyo yath ma kawo ndalo 30.
Yes.
Tadhi akawo maromo ndalo 20.
Yes.
Tadhi amuonyo maromo 20 ni eri, kae tadhi amako break moro mar ndalo 2-3 moro.
Yeah.
Dwa akawo mano dong giki, mano bebe.
Koro en opposite mar tiyo gi yath maber ma gi dho kisungu waluongo irrational medication use. Ma mane gima osebet sana ka chando kata mane gima osebet mang'eny ka kelo nwang'o chandruok kata kuonde mwadake. Iyudo ka inondikni yath to ok itiek yadhni. Kata iwacho for example omiyi yath miluongo ni antibiotic kata amoxil. In itiyo kode ndalo ariyo then iwacho ni anto koro awinjo ka koro ni koro fuolo ni odok chien koro aparo ni onyalo anyala chango kende. Manyiso ni ok itieko yath yath kaka notimre nadi kaka nondikni iwinjo to nondikni godo kulingana kaka onego bed ni timre nadi kaka onego bed ni tiyo kode mamagi chandruok ma wan godo mano kuluongo ni irrational medication use manyiso ni kopo ni laktar undiko ni yath to ber kitiyo kode kaluwore kaka otimre nadi kaluwore kaka undiko ni go nikech mano eka wapromote gimiluongo ni rational medication use kata tiyo gi yath e yo maber tiyo gi yath e yo maber ni ajomeja en gima ber nikech seche mitiyo gi yath e yo maber ni en gi konyruok mang'eny mokuongo ni kitiyo gi yath e yo maber ibiro yudo ka seche moko pesa midhi tiyo godo e thieth dhi bedo matin obedo matin nang'o nikech ondikni yath tidhi tieko tichango tiyo gi yath e yo marach kitiyo gi yath e yo marach to inyalo develop gimiluongo ni resistance especially mane chandruok ma sani wan godo ahinya ibiro dhi e pharmacy to idwaro amoxil mar siling 20 to ng'ato miyi ibiro dhi e pharmacy idwaro flagyl mar siling 10 ng'ato miyi ibiro dhi e pharmacy tidwaro ceftriaxone mar siling 10 to ng'ato miyi kineno ng'ama miyi antibiotics kilengu kata matin yes. mano en ng'ama dwa no inyi emomiyo nwabiro gi chenro ma laktar nigi duoko mondo wapuonjre kendo mondo wabed gi duoko nikech seche ma isebedo gi chandruok machal kamano ibiro yudo ka seche moko midwa kata mana dhi chieng' moro in kata mana gi kata ma in mana gi chandruok matin tibiro dhi kacha to kibiro yudo nadi ok ibi yudo ko konyruok e yo maber nikech ang'o nikech nisetiyo gi yath e yo marach emomiyo adwaro nyiso jowawinjowa kata ogandawa ni seche ma idhi kata mana e fama odokona ni sani regulation kata mana kaka chike ma guide ka seche moko gintie lakini joma ng'iyo chik go ok ti kodgi matek ahinya nikech ibiro yudo ka sani kata na ute yath oyaw mang'eny to yaw gi mang'eny tiyudo ka gin ma gikelonwa chando tiyudo ka jok mani kuro ok gin jok mosomo yath ma koro ibiro yudo ka ng'ata ng'ata manie pharmacy ng'ato luongo ni dakta i daktari koro in seche modhi ga kachacha e chieng' moro naseneno gima lit na ahinya iyudo ka nyathi matin maja dweche adek ni ondikne quinine syrup ni nigi malaria omiye quinine syrup nigi malaria kuta apenyo to bopime ni ok opime koro mano chakre itimo nang'o seche ma gik makamago timore then wakelo inyruok e kind ogandawa okay. kendo obedo gima rach kendo nyalo bedo gima lit ahinya ka bang'e iyudo kinyalo tiyo gi pesa mang'eny mondo itim ang'o mondo ikel mondo ka mondo ng'ato yud konyruok nikech seche misetiyo gi yath e yo marach tibiro yudo ka koro chandruok chako donje
okay laktar yes. awinjo ka kiloso kendo neno mito neno maber kabisa
yes.
koro adwani mondo mi ngech koro gino osebedo gima bende ni e kit ei oganda kaeri mar tiyo gi yath e yo mok owinjore
yes.
mine tiyo gi yath jowuoyi tiyo gi yath chuo gi jodongo te tiyo gi yedhe gi eki mi ng'iswa ni to koro un in kaka laktar ginang'o gino mabende inyalo tim mondo mi kik ng'ato ka ng'ato ti gi yath e yo mok owinjore okenge mag monego bed ni iketo mondo mi kik ng'ato ti gi yath e yo mok owinjore
kamano ahinya mokuongo wadwa nikech yath mosekelo chandruok ahinya gin yath miluongo ni antibiotics. Kendo gin yath antibiotics gin yath ma itiyo godo mondo othiedh kute modonje dendwa kaka koro inyalo yudo ka in seche moko in gi blood infection seche moko in kata gi typhoid seche moko bende in kata gi miluongo ni UTI in gi tuoche koro tuoche makabilago tuoche makabilago wanyalo tiyo gi yedhe miluongo ni antibiotics
yes.
koro gima wadwa wacho ni seche ma itiyo kopo kopo ni mondo wageng' wachni kata wanyalo prevent tiyo gi yedhe e yo marach
yes.
mokuongo ti gi antibiotics mana kopo ni daktari ondikoni
okay
sawa sawa
ng'ato onego bed ni tiyo gi antibiotics
kopo ni
ondikone okay.
To be kotiyo kod antibiotic no to ber kotiyo kode nyaka otieke kaka ondikne godo no
okay
sawa sawa
makomigo kati sa winjo ni sechango
to nyaka itieke atieka nikech ndingi momiyo ondike kamano mara riyo kik ibed ng'at ma kodhie kar thieth tibedo laktar ki in ma in iwacho in isebiro miya amoxil miya ceftriaxone iyudo ka magi gik ma chandruok ma wan godo seche moko kaka wan jolony wanyalo ga temo mondo wapenj kata jatuo to jatuo neno mana kagima koro ichande kata kagima koro kidwa time nadi ok idwa konye to magi gik mosekelo chandruok koro kopo ni in emidhie kar thieth idhie pharmacy kata bed mana ni bende in maybe in laktar nikech moko jok moko luongo ni in laktar ing'e tinde ji ng'eny kata teme mondo iwinj ngani to ng'ama ni kanyo no dwa nyisi nang'o. Chandruok ma wan godo mana kana se nyisi seche moko iyudo ka ute thieth mang'eny kata ute yath kuonde miuse yath jok ma oyawo ute yath go